Ai, mkhulu, andiyazi ke ngokuba ndizokubulela ngantoni. Manzi, bendinekukho abantu besineka bayeza bazondithatha. Ilobola mkhulu wami. Hayi khona abantu yange zange baphinde bafike, yabi ndoda ayisafuni nithi yam. Ndibele nawe last week mkhulu wami, into zam naba bantu babuyile, into zam ndiyathatha kwezeki ziza.
We are charged.
We are charged. I don't go to the kids' house. And I.